bakunze ama Magic TV nkuko mubibona no munsi twa twavyukiye mu gikorwa kidasanzwe cy'ababigeme mwigeze kubona kuri Magic TV bafite ibintu byinshi kandi byiza gusa no munsi bakaba bari afite ibindi bishasha bashaka kubwira abarundi n'abanyamahanga baba bari mu Burundi ego reka tumuramutse mademoiselle kandi urameze neza
cyane
ego no munsi wavyutse wiyumva gute uyu munsi wageze
neza
wari witegura imisi myinshi
gose
tutarandiriye twumvise ko hari ibindi bishasha twumvise muri mafave bishasha ibintu ngo by'imiduga by'ibiki tutari twumvise uriya munsi turashaka kubanza tubwire agasha ko uyu munsi
en fait mafave Burundi twariyumviriye benshi batuyakamo ati ibyambagwa oya hari mure mushiremo inzo mu nzu imiduga kuko turimuka tukaja hanze nitugira tubishira turagira mariage dufise mu Kenya twatunga tubishire hehe ero amubishiremo tugatika tubishiremo ku buryo umuntu akeneye ikintu yaba television telefone ordinateur salon ibitanda iki ashobora kuza kutwegera hama tubimurangire ku giciro gikenya
ni nk'ibiki ubu byo babiri prêt byo babigezweho donc mwa mufise mu bindi turi detse vya by'impunzi twayaguriya mbuzi
la fois passée ma telefone abiri mahezwa baraguze hari ama iPhone abiri 11 pro bace bazigura hari bavuga ati jewe ngurishiza nkeneye guhindura hama tweshira ku isoko meme buke baciye bayigura sino nakinzi gihari
iyo tugiye mu bintu nk'ibyo kenshi usanga duca tuja mu bintu byo kugira confiance ku mukiriya mbega nje iPhone nkayigura nkasanga battery wa nta kintu naki kandi nabaye amahera mwebwe nimwe nzofata cyane bizogenda gute
tugura twegera hama tukamagara mwene ko turavise aba sport aba expert babona telefone iri amboneta nyimba ari saha y'agaciro cyane kunukunukunuka amatsi kubisuzuma rero aravuga ati ni bon twiguhaye twigwana twakwese ko byose ari sawa apana gushika mu bintu uvuga ngo yapfuye gushaka no kubihindura ufite muhira ntubimenye iruva ngaha byose wabonye ko ari sawa hamuka tutaha
mufave tuvyumvise ni kintu kinini cyabaye kinini duheruka ari ibintu ngo impunzi ngo ibirata tuva ko ari ibintu bine mbega mufave wifashwe mu mugongo nande
twebwe nyine ko turibane
kujya nyene twabonye n'izindi fora entre ta muraberewe
cyane
nibyo abastiliste
akoze
okay bajya nyene muri bane donc irazwi muri leta bimeze gute
ego irazwi hose muri leta twari yandikishije turi mu mategeko
ego utubwiye ngo mwebwe nyene muri bane mbega murabigeme gusa harimo ibintu by'imiduga harimo ibintu by'ibiki donc abigeme bazoshobora kuja ku negosiye imiduga abigeme bazoshobora kuja ku negosiye ikindi kintu cyacu cyose atari izo muzi tumenyereye n'ibirado
turabisa abagenzi b'abahungu ngaha anya bimenyereye
abagenzi urumva ariko mudafitanye kontra
nibyo mugabo tubacara abajene turafashanya entre yacu hari mena matse pizza sa partenariat yuvanye n'ukuntu to tuduba bakora donc abagenzi bacu bababizi turamwitura ati twegeze uyu muduga woza kuturabira ukaturabisha kandi babara twitaba bakaza akavuga ati ikintu ni good canke wapi kuko la papa sabazanye isaha umwana tubesha ngo ni saa nyine komakomeye basha ngo twasamire ndetse mandabizi ndamaga mugenzi wanjye ati ingo uturabire aje avuga ati iyi ni pirate ya mbere ibaho ya mbere donc ni nka 30 000 20 000 kandi umwana ni toko yayibyo kuko yaciye agenda ni yanayisize oya kanya na
garusi tukiri kuri ibyo ndashaka kumbwire wavuze entreprise nca turumva yuko ngo mwavuze ibintu by'amavente aux enchères biriya byo bimeze gute
ya banki kenshi bakunda kugira amavente aux enchères akavuga ati turakeneye abantu babyoganiza cyangwa ashobora kubidandaza donc rero tuzonda tujya patinariya nabo ku buryo bigeze bazobidushikiriza natwe tukabidandaza
hari ukuntu ngaha ayi hari donc mu Burundi ibintu by'amavente aux enchères urabizi ko bidateye imbere cyane nka mu bindi bihugu donc ni ukuvuga n'ababigira baravyigirira mwebwe mufite experience ingana gute kugira mwumve ko nka banko bishobora kubahamagara ati nimuze mutubwirire
bo nitwo kwibeshera ngo utabise experience nini ariko avec le temps ukuvugana n'abakuze abantu bagusumbya ama ide niko kubwira ati ikintu cyogenda uko kigakuguka nk'irya mbere batwizeye tukavuga ati nitwo bikora twenyine twamagara kamwe ababizi bakatugida bakadufasha tukayifata nka formation twe turimwo abo mu fave ku buryo mu myaka iri imbere tuzobyikorera na twebwe
mu fave iri izo hava igenda ruguru canke niyo mu gisagara cya Bujumbura gusa
muri kazoza tuzongera ama agence ruguru meme dans le quartier ku buryo ababikolekta afite abantu babishyira hamwe uko nyine uko nyine ama a la fin de la semaine tugende tubitore hose hama tubishikane ngaha anye kuri biro siège
sinzi ikintu urangiza usaba abantu bariko baradukurikirana
Bon, cyane basaba no kudushigikira, kutuba hafi, kuduhanura. Yego turazi commentaire negative zirabaho na positive, mugabo byose byadukomeza, tugashobora kumenya ati dukora iki, duhindura iki, dushaka gushika hehe, twishikane hehe. Yego rero dutere intege, mugumane natwe murakoze.
Bakunzi ba Magic TV nko muvyumvise mu handa y'umateri intege na cyane cyane ko ari abigeme. Dutere imbere muri kuguma batwagiriza ngo dukunda amane tuzi ko yarondera. Na cyane cyane turabakunda cyane, turabakubganya umufavu murayumva ni muri Agora, iraha kubganyo. Merci beaucoup.
Bye. Okay. Bon, and Scottura Charlie Bat. It's really one of the most frank and messy chan goes to Kumu again to peace, Imuro Bine, Imogoro, Imkini. I do Kumu Gaj, Transcora, Kazimesuza, out in the tour. Bakazimesa, then Bakazgora, Hamangat Kagaruk. Imitina, you are to Gira, out on some good to America. Mugo twateri imbere myese aho twasanganya neza abatuma byose tuzobikoreka tuzobihaye. Cyo ndabuze ngiki. Bazakarebye. Ni sobiko wa nyinshi.